Sanwalani molen yapshe tumelangi. Sanwalani molen yapshe tumelangi.
Sani bonani molduene abushang tumelang sanbela futsana mgala kuzindza kaste mwendo kena pila nipila nje. Ngokuqoko kutsapsap kana mothe ndizela ndizela zobuqala nqa uthola bavele baba support siyabonga. Yay! Izinto zenzeka maskandi ziyenzeka. Yazi ukuthi kunolo bani. Kunolo uye phela manje best leyo khona zomkhatha zikula kene lethu suka. Lama tevana lawo. Ba first be first present every shisa shisa pe pe pe. Shiba vetsa kumbula lapha na kuphi ngempela indlamlenze mfowabo ngosa yike yakhuluma mazathize. La khona ibathi ncuma khona lapha na ngempela ngoma jive zimnike ku album yayo ethi ngempela phana yama i-47 e-album yayishinsambatheka la ngempela ukuthi ngoma khona ukhuzane ubese wawulafuna ukuthize nakhona ngempela wakade dziwala sengathi impela umntalabhola phana ngempela ekufaka ukhuzane lapho ekhuluma khona ekhuluma ngokuthi ake yimele nje njalo njalo wasekhuluma nawanye amagama futhi ma ukuthi ividiyo edlula wayiboni ungabuka la kwi-description ngaphansi zofika uthole nalapha futhi phezulu zobona link yakhona ungayicindezela khona laphana ukubona nje ukuthi ngempela ngempela belithini udouble sikhuluma ngalo lo belithinda khona ukhuzane ngempela laphana ito lapho khona udriver zimnike shouthi into yenzekile kube ukuthi ngempela laphana kusimumoza usimumoza udume kakhulu ngempela ukuthi ephawule ephinde futhi nokuthi futhi ubheke nomaskandi ngokusho kwakhe igama elilayinika yalona yena kanti futhi nabanye abaculi bayavumela lokho bayakwamukela futhi abana kudina nakho shuthi ubheke nomaskandi-ke la ngempela kona umaskandi kube ukuthi ngempela-ke ubhekeni ukhuluma okuthize ngomntalapho lo ya okwadusha wena ngempela laphana ukhuzane kanye ehamba ngemoto laphana ekhuluma uma uthi ibukile ividi la kade khuluma khona ukhuzane ekhuluma ngokuthi ngempela ukujava zimnike ake nje ayimele eye kungindiza futhi-ke akumuzi laphana usimauzi likhuluma uthini la khona akade saphosa ngomntalapho ewuphosa ngaphezulu futhi ogaxa usodubula ogaxa nakuyena ngempela laphana imfezi emnyama nakuyena udriver akuzodwa uthini laphana ngempela usimamoza la ikhuluma khona elibeka udaba lwakhe nje nansi video.
Mina ngiyayithanda-ke le nto enziwa ukhuzane ukuthi athi ukutalapha ujive king bhizi king akhali afuna impela umfana agcine yinomfi efana nempezi eminyama umfana agcine yisinoko njengempezi nawe-ke khuzane awuye ukuphithizela esiteji ngamalazi ulahle imlezo ngathi nondinga ukhitha njalo uvalela abafana bakho amathuba ukuthi sibabuke kahle angiyeke nje ukuphithizela esiteji no-DST ngiphithizela njalo ngigijimele hhayi bo angirelaxe ngize ngithulwe ngisho imtsinsila hhayi kwahlini
injalo-ke injalo indaba laphana ngempela uyibeka kanjalo simamoza laphana ngempela ubhekene womaskandi eyibeka nje ngendlela enjengoba injalo la ma uthi uyamuzwa ngempela ukuthi i-king vs king ayikhali kahle kahle futhi uyabanika indawo yabo okhuzani nawe laphana ngempela ujive zimnike ukuthi bangama-king ngey'ndlela zabo ake sibonge futhi-ke ma uthi abheka hlahla laphana usekhuluma ngoqeda uzefika ekuthenini esinoko imfezi emnyama wafaka khona futhi wase futhi ekhuluma laphana ngempela ngo-DSD nawe ukuthi uhamba kanjani esteji angazi ukuthi uhamba kanjani DSD esteji lokho kungafuneki naye laphana ngempela ukhuzane kodwa khona ukhuzane ngempela khona ividi akayifaka laphana ngawo laphana umhlaka-1 wakhe laphana umarch kuwona 2022 la ngempela afika khona ividiyo yakukhuzane kade edlala khona esteji edlala ngomethi ngavele ngamnika nansi le vidiyo le ma mhlawumbe uyakwazi ukuyibona lapho-ke uyaxhumaxhuma ngempela shuthi ngabe ukuthi lamazwi lawa ngempela wabhekise khona laphana esezinisayo laphana indlamlenze umfokampungose kodwa-ke awushuvula khonawe usho uthi kanjani inkulumo yakhe lapha simamoza ngempela khona la comment section usho nje ukuthi izinjani inkulumo simamoza kanye futhi nezenzo zabo baculi cabanga ukuthi ngempela baxhumaxhuma kakhulu esteji futhi bahamba kakhulu beze besithi abanye abaculi noma abanye abadlali abagidayo mhlawumbe badlala kakhulu kuze bekuwe ukuthi abasabonakala amagida ngoma asibuye dlala esteji ake nawe ushuvo lwakho khona la comment section bese kuba ukuthi nanawe sidibana ngobuzayo.